Ngiyacela kulesikhathi samanje na abadikoni babekisihlalo lapha ya. Abaculi bebe becula. At Large, Counsellor, PV Mdaka. Hopeful Mabeko se Kamelia is in the Kalamama in the Spegas and the Pesme Catalaco, who were twice along Kala of Kulu, who went to South Hola, the Kokala of Champion of Kulu Kulu, Gloman, the Lentera, and Mile, the Paramle, the Amis of Kulu Kulu and the Yaki, Prophet's Party. Who sees a Jerusalem Medisha of my post? Yet, you know, see this way to Jesus Christ, who we are, as well as I am the lad. But to walk by us, who to go to Kulukuria Buya, which is where we are going to ban the lad. The lad is nobody to be banned, but to land and ban the lad. Imagine a cabula killing a daughter and a cabula Jesus Christ. Mother, uzothatha uJesu Kristu uthi uyibandla lakhe kodungekho kuleyo ndawo kusho ukuthi ufana nomuntu owakhe indlu wasukumema ukuthi eze kuwe ukuthi ashiye ibandla lakhe ajoyelelene nabo kodwa ibandla lakhiwe uJesu Kristu ethunywe uNkulunkulu. Timothy Pastor says, Tatu, verse 1 to 5. It is with consider of the team. Mamun if his own bonus, and another observance of Moshe, another bonus abbe on a sole eve. You are tattered our mass. On a sole eve, you know, then on first moon, a pig sire, a condidio, a hamper of father, a patagate, a bapam belayo, a full desire, and a beast devil, and a bill shine, and a bill feast. Kepha emnene engaxabani enganqanele imali emela kahle nesilimazake imali siyayinqanela kakhulu ongakuthi umsebenzi kaNkulunkulu siyawushiya sigijimela imali nje emela kahle indlu yakhe abantwana bakhe bemlalela benokuhlonipha kahle ngokuba uma umuntu engazi ukumela eyakhe indlu angagcina kanjani ibandla likaThixo angabe esanda kukholwa kona azikhukhumeza ehlelo yokulahlwa kukasathane kumfanele futhi ukuba atuswe abangaphandle funa ehlelo yokuthuka ngesibibe sikasathane. Incwadi kaTitus 1 verse 7 to 9. Uma khona umuntu ongasolekiyo indoda yomfazi munye enabantwana abakholwayo abangenakusolwa ngokushiya bengasibo abangezwayo ngokuba umfanele umbonisi abe ongenansolo njengesikhonzi sikaThixo ongazikhulisiyo ongenalulala ongabi isidawa ongabi uhlanya ongafisi imfuyo embi ephatha kahle owasemzini othanda okuhle oqondayo olungileyo oyingcwele ozikhuzayo. Balulekile ukuzikhuza kwesethu isikhathi ziyafika iy'nkinga afika usathane sikhohlwe nawukuthi sigqoke amarozet akhulumayo sijike bese siba izinhlanya nje kanti leyo nto ayifuneki kumuntu oyikhona obambisisa izwi leqiniso njengokufundiswa kwakhe aze abe namandla okululeka nokwahlula abaphikayo nokufundisa okuyisimina. Amen. Is we get petrol cars at 5-2-4, Yanusan Chapin. That's right. Not our material sources to bear the shadow of the human and that it in our political meeting. Babo, it says, Manshur, the Shah, Suako, Mahom, and the Apo, my son, Sabin, and us as well. Sipanami, who is a way to over the land, Matalay, Lobana, Patepele, Panamatalay, not getting a clean way, other cities, Bobo. On this one, a man who could to the father of
Bishop PV Mdaka.
Chief Orchestra and upgrades, njengoba bengishilo ngathi akukho olungileyo munye kuphela uthixo thina senza siyazamelela ukuba sihambe ngendlela.